kwiindaba zethu ngwalentlwalo nyukelayo ukuthi ga kumashumi amabini amabini ananye nale miphefumlo esutywe kwisizikhukhula kwaye lo monakalo uthe xaxa empuma koloni nakwezulu-natal. Inkundla ive ubungqina bokuba kwenziwa isim swap kwinombolo yomnxeba kasenzo meyiwa kusuku nje emva kokuba ibulele. Kwezemidlalo iBafana Bafana ilibhekise kwelasenigeria ngomso nalampo iya kudlala umdlalo wokuzibekela indawo kwitumente yendebe ehlabathi. Xabisa ixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kweli jelo zindaba uxolo malibe nani. Le nyuke lafikelela kwishumi inani labantu abasweleke kwiimpuphuma ezigqugqise oomasipala bambaxa babini empuma koloni. Igqiza lophando livene umzimba webhinqa belichazwe njengelilahlekileyo nelikhukuliseke kumlambo ibrank ngokuhloka ngomgqibelo. Kuvalwe intlaninge yendlela kweli phondo kwaye iintsapho zibala ilahleko.
Elona xhobo elincinci lale ntlekele belineminyaka emithathu kuphela ubudala. U-Aluta Brown wasekariyerha uphuncuke emqolo kunina ngethuba ezama kuya kwindawo ekhuselekileyo nabantwana bakhe ababini ngomgqibelo. Umzimba wakhe uye wafunywana kusuku olulandelayo.
So lo unancinci na-3 years yena uye waflowa ke sikhalo sakhe khandi sive ndimgqibele laa time sisiwa sitritshwa ngamanzi esithi mama siyawo. Xa ndizama uphakama amanzi enditripa nam yayiloo nto so andamazi ke kuyena uflophe wayaphi luna 3 years and then nam ndaye ndafumana khukhuliseka nam kule ndlu bina macingo nemithi emikhulu ndakwazi ubambelela phaa. So ndabe kanti mnana lo kwesuna-9 years siyasinda ngolo hlobo.
Bangapha kwe-5,000 abantu abaya basuswa kwiindawo zabo kusukela ngomgqibelo. Ubungakanani bomonakalo busahlolwa.
Okay, what we are busy with at the moment, remember the disaster not only impacted Gqeberha, it actually impacted all areas of Gqeberha. So all 60 wards is really impacted. And what we've already started to do is we started an application process for a classification of the category of disaster. So we're looking at getting a local disaster classification and that is already in progress. And that is also dependent on the amount of damage that we are actually experiencing. So we're still busy with the assessments, but at this stage we're waiting to see how the weather looks for the assessments to be completed. But we are on our way.
A gift of the givers iyaqhubeka nokubonelela ngenkxaso kubo bobabini abamasipala bambhaxa.
It's because the floors are cold and mattresses. You need to give them warm clothing. Many of them were soaked because it's pouring rain. And of course hot meals, sanitary pads and diapers to make them comfortable. And of course encouragement and reassurance that you will go back to your house.
Isebe lemicimbi yamanzi nalo liyahlola ukugcwala kwedama lasefama kwindawo yaseLapland eGqeberha. Nalapho isezwa kukhupha iziphumo zalo. Siliqela indlela ezikwindawo ephakamileyo empuma koloni ezivaliwe ngenxa yekhephu kusalindeleke imvula ezimandla ephondweni. Kwiindaba ze-SABC ndunguNtomozi kubalindulo eGqeberha.
Kusenjalo abasemagunyeni kwiphondo iKwaZulu-Natal bangqinile ukuba le mozulu imbi ikhokele ekubeni kusweleka abantu abalishumi elinanye abaquka usana izolo. Izindlu ezininzi zonakalisiwe kwengingqi yomasipala umbhaxa waseThekwini. Umasipala uthi indawo ezithwaxwe ngamandla kulonogumbi wemvula kusothongathi iingingqi ezikumbindi wesixeko saseThekwini neziphaluka.
Izigxobo zikagesi eziphukile, ama-transformer kanye nezihlahla eziphesholwe umoya zivalwe umgaqo. Imizi yasala ibhidlikile. Babalelwa ku-7 abantu abashonile kule ndawo kwathi kwezinye izingxenye zesifundazwe bawu-4. Ingaphezu kuka-100 imindeni esale Dengwane emuva wokuthi kube nenkanyamba ehlasele othongathi enyakatho yeThekwi.
Kwazamazama sitshela ukuthi iguzi kwazamazama ama-roof kwazamazama izinto. Wathi kusuka kuphepha ukothayela kwawo izindlu kwasiza ukuthi silale phezu kwey'ngane zethu.
Bengigqokile khona kodwa esengisele nakho ayikho enye into ekhona. Isitifiketi senganyami asikho, ID yami ayikho, asinalutho. Uma ulimele nathi asazi kwenzakaleni.
Izisulu zithi zilahlekelwe izimpahla zazo eziningi.
I don't know what to say because you know the money has been stolen. They've just been robbed for like a lot of things.
Iziphathimandla zithi bangaphezu kuka-100 abantu abalashwe emtholampilo wendawo kusukela izolo ebusuku. Uhulumeni uthi lukhona usizo oluhlinzekwa emphakathini othintekile.
Usizo esizama ukubanika lona njengamanje usizo olokudla ukuthi at least mabangatholi ukudla nje ukuthi bakwazi ukudla ekuseni, badle emini, badle nantambama. olunye isizwe esizama ukuthi siliphuthumise lokuthi bavuleleke umgaqo abantu bakwazi ukuthi bahambe.
Izinhlangano ezingenzi inzuzo kanye nezinhlangano zezenkolo zihlangene ukuze zinikeze usizo kubantu abayizisulu. Ngingonohlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC othongathi.
Isixeko saseKapa sivakalise ukuba umqhubi weteksi umke nomsinga womlambo oyamene nohola wendlela u-N2. Ilungu lekomiti kasodolobhu JP Smith Lead lo mqhubi utsibele kulo mlambo ububaleka ngamandla ngenxa yemvula ezimandla ngaphandle kweteksi yakhe baleka ukubanjwa.
Isixeko saseKapa sithi uphando lwabo lomqhubi weteksi alukabuyi naziphumo. Umqhubi weteksi enemali ezingekabhatalwa phansi kwegama layo ibanjiwe yingalo yomthetho zelomba wabikho kwabakanzasana. Kwimvula izimandla nemimoya ebhudlayo kwele ntaba etafile nekhokelele kwizikhukhula ezivale indlela kwiinginqi ezininzi zephondo, abasemagunyeni babongoze abahlali ukuba bazibike iinkqubo zogutyulo eziqingileyo. Abanye abantu abaswela amakhaya bazityande igila ngengxuba kaxaka ebaxananazeleyo.
The rain was very bad because some of the water they come inside our house. So as you see these people they are here, all the crews they are wet.
Oh, we don't have blankets to sleep like in. We sit like this now and we cannot go home because we don't have like welcome soap.
Kananjalo uluntu luphalaze imbilini yalo ngelithi ezindlela ziphuphumala amanzi zinyusa nangakumbi amanqanaba olwaphulo-mthetho kwiinginqi zabo ngekambe bememelela iiarhente zonyanzeliso-mthetho ukuba bazibeke esweni lokhozi indawo abahlala kuzo.
The cars and the trucks move slowly and then they rob the trucks. Like this morning they said they robbed a cheese truck. They open it up in the back and then they get into the truck.
Kanti imvula ezimandla zenze uquluku bhode naseGarden Road naseLittle Caro eNtshona Koloni zizizisa nezikhukhula kwiinginqi ezahlukileyo. E-Outson izikhukhula zibangele ukuvalwa kweendlela ezisezidolophini. Iindawo ezisekuthambekeni nasematyotyombeni zithiwaxeke ngokuxhalabisayo. Abahlali bakhala ngesithembiso sokwakhelwa izindlu abasifumana minyaka le kurhulumente singade sizalisekiswe, bebalula ukuba nakwi veke ephelileyo abezopolitiko bayile kubo begaya inkxaso yokuvotelwa. Abezolawulo lweentlekele bamaxhapheshu ukukhawulelana nabathwaxeke ngokumandla zezi zikhukhula.
Banyamezele ingqele eqaqazelisa amazinyo abantu abangenazindawo zokuhlala emahikenge emhlantshona njengoba kungena ubusika. Bathi ukuhlala ufudumele kwayekhuselekile ngeli xesha lasebusika ngumba unzima imihla ngemihla.
Abantu bangenazindawo zokuhlala baphila ngokutya imvuthuluka abazifumana emigqomeni. Ingqele eqhaqhazelisa amazinyo ibabambe bengalindelanga bengenazo neengubo kuquka neempahla ezifudumeleyo.
We are surviving by making fire and taking plastics and boxes. We wear them as blankets because there's no one who can give us blankets. They don't trust us. They treat us like we are rubbish. We not nothing in their faces.
When it's cold, Mama, I survive with plastics, fire, and also extra and that I wear.
Banethemba lokuba amasamariya alungileyo aya kubanceda ngezinto ezithile eziyimfuneko ukuze bathomalalise ubunzima abajongene nabo bengqele eqhaqhazelisa amazinyo.
Kwalapha ezindabeni, uzamkele iziphumo zonyulo likazwelonke nolwamaphondo umbutho omkhulu i-African National Congress, into engaqhelekanga kwilizwekazi ze-Afrika. Kodwa masithuma umntwana evenkileni kuqala. Namkele ezindabeni ngale ntlwa, abeenkonzo zikaxakeke eRhawutenge bamemelela kubahlali ukuba bathi qwa balumkele imililo eyenzelwa ukuzigcina ufudumele. Bathi sebesabele kwiziganeko eziliqela zemililo eTshwane naseRhawutini. Abantu ubukhulu becala kwimimandla yogoba ityholo balunyikiswa ukuba babhinwe omfitshane xa kuqhambuka imililo kwaye bangalali bebasemililo.
Plastic View indawo enabantu abaninzi makhulu amathuba emililo engalawulekiyo njengoko uninzi lwabantu luzigcina lufudumele kwinkwanca eqhaqhazelisa amazinyo.
Informal Events, of course, are where the most sensitivity lies because, you know, with fires in informal settlements, you get a lot of damage as well as the possible loss of life. The first step that we always do is to ensure that we increase our awareness campaigns in those areas.
Imililo yamadlelo yona ingozi.
Each person who stays here, we guard to make sure that everyone switch the fire, because the last year in November, early in the morning, the fire just started, and even my shack, it was burned also. It's a new shack.
Ziziganeko zemililo ngaphezu kwamawaka amahlanu ebikwayo kweli rhoqo ngonyaka. Abenkonzo zikaxakeka kulo lonke eli bachophe phezu kwezithende belinde unongekehli, kwaye abantu bayabongozwa ukuba nabo badlale eyabo indima ukuzigcina bekhuselekile.
Ngoku masicaphule izimvo zababukeli kwikhasi lethu leWhatsApp ngezikhukhula izihlasele eli.
Kwe uyambi into nantsi ihlasela amaphondo mabini, elaseMpuma Kapa nelakwaZulu Natal.
Mna bendicebisa wonke umntu ahlale esendlini, ungabikho mntana ovunyelwayo ukuba makahambe obutha komnyumzi ukhona ukuze sikwazi ukuhlangulana xa ukho isefo.
Buze kakubi obubusika, bunengqele, bunemvula engamandla, bunezikhukhula, yaze yabuhlungu into eyenzeke eBuffalo City nakwaZulu Natal.
Yabuhlungu le meko, sijongene nako kweli phondo lethu. Kambe kwamna ndiphume ndibaleke endlini boma iyawa. Kunzima noko, siyacela somashishini abakhoyo abancedise iminto esikuyo lapho. Ndisuke ndoyika nawo ndabanzawulalaphi namhlanje oku.
Andazi noba yile nto i-climate change naleyenzekayo kwelizalo loMzantsi Afrika. Ibuhlungu laa nto i-Eastern Cape, ibuhlungu laa nto iseThekwini. Andazi noba kuyagwetywa namsasazi.
Yaze yayimbi into eyenzeke eSouth Africa, madoda sakhile. Engathi uhulumeni angangenelela nje ngokushesha ezama ukuthi aseve laba bantu abasaphilayo, abasuse lapho ohamba khona amanzi.
Ibuhlungu into yabantu base-KZN okokubana xa ukho izikhukhula kuzawufa abantu, abantu bangabi nandawo zokuhlala. I think umasipala wapha okanye ugovernment wonke jikelele bangenza icebo ngalaa ndawo.
Ndiyazwena kakhulu nabakhahlamezekile ile simo sezulu. Asithembe ukuthi ke bazothola usizo ngokukhulu ukushesha.
Abantu mabasuke kwiindawo ezinobungozi, mabangakha amagalini phezu kwezindawo ezinemigxobhozo.
Baninzi batyhola indlela abantu abavote ngayo, bathi uThixo unengqondo. Kanti nje kuguquguquka kwemozulu, umsasazi wam, akho nto ingako.
Inkampani yeminxeba iqinisekise ukuba kwenziwa isimswabo kwinombolo yomnxeba kaSenzo Meyiwa kusuke emva kokuba ibuleyo. Upinki Vitilingama kwaVodacom uxelele inkundla ephakamileyo ePitoli ukuba oku kwenziwa ngo-Okthoba ka-2014 eBenmore Gardens. Ubungqina bakhe buhambisana nobengqina langaphambili uKenneth Lambert Hastein.
Bothusile ubungqina obuhambelana nobandlandlolo beswimswabu eyenziwa kumnxeba kaSenzo Meyiwa ngomhla olandela ougetyengwa kwakhe.
From this set of data, are you able to tell this court when was the swimswap done on this particular boat?
It was done on the 27th of October 2014.
Ngethuba liphekwa ngemibuzo, ingqina alidizanga ukuba ngubani kanye kanye owenza olutshintsho lwe-SIM card kwinombolo kaMeyiwa.
Is it possible that someone else performed the SIM swap on this particular phone number?
Yes. Uma sesinalolu lwazi ke ngenzeka yini ukuthi omunye khona owakhipha i-SIM card kule phone number wafaka enye wathi yebo.
Kunjalo esisenzo sasidinga i-ID kaMeyiwa ukuze siphunyezwe, kwaye ingqina lenkundla lithi inene yasetyenziswa.
When a particular person other than the owner of the phone number visits the retailer, do they have to present those documents that you mentioned earlier?
Yes.
Kunyanzeleke inkundla inqumame phambi kwexesha kuba ingqina belingaziva kakuhle. Ityala liyakhuba.
Ityala lobukhopololo ngakwayisa kuba ngusomlomo wepalamente kwindlewiso mthetho unkosikazi nosivuyo maphisa nqakula lihlelise lomhla wethoba kweyekhala ujulayi ngolwamarhanuka unkosikazi maphisa nqakulu bevele ngaphambi kwenkundla kamantye yasepitoli ngaphantsi kwezityholo ezilishumi elinambini zorhwaphilizwe nesinye sonaniselwano ngemali.
The investigating directorate decided not to further pursue the co-accused after engaging further with the evidence that was before us. Remember, this person was only going to be charged with one count of money laundering. So after careful consideration, the investigating directorate decided not to pursue this person further.
Izamkele iziphumo zonyulo likazwelonke nolwamaphondo i-ANC into engaqhelekanga kwilizwekazi iafrika eminye imibutho yezopolitiko iye iqala imfazi yobukhaya ingavumi ukususwa esihlalweni ezimbabwe izanup f ayizange ivume ukwamkela iziphumo xa kusithiwa yohlulwe yi-mdc kamvi umorgan changrai nakubeni i-ANC izamkele ezi ziphumo zonyulo amanye amaqela afana ne-mk awazamkeli ezi ziphumo zonyulo.
Akuvamisile ukuthi iqembu elakhulula abantu bezwe ukuthi livume ukuthi lehluliwe okhethweni. Kodwa i-ANC hola uyena onobhala jikelele ufikile mbalula ekuvumile ukuthi ehlulekile ukuwina ngo-elethu kulelu khetho. Lokhu sekudale ukuthi umbalula kanye namanye abaholi baleli qembu beqale iy'ngxoxo zamanye amaqembu ukuthi bazolibusa kanjani laseNingizimu Afrika ngokubambisana.
The ANC is committed to the formation of a government that reflects the will of the people, that is stable, and that is able to govern effectively.
Kodwa lenhlangano ebusayo ithi angeke ivume amayitshelo amanye amaqembu ukuthi ikhiphe umangameli wesizwe uCyril Ramaphosa.
If you come to us with a demand that Ramaphosa must step down as a president, that is not going to happen.
Ngakolunye uhlangothi iqembu le-MK elihola uyena owayengumongameli uJacob Zuma ilona ekade lithi ayingakhishwa imiphumela yalolu khetho okuyinto ejwayeleke ukuthi yenziwe amaqembu akhulula abantu kodwa kulokhu kwenziwe yiyona i-MK.
And why should they write to count? And I'm hoping whoever is responsible is hearing what we are saying.
Kodwa-ke umongameli wesizwe uCyril Ramaphosa usiyamukelile imiphumela yokhetho wathi abantu baseNingizimu Afrika bafuna amaqembu ezepolitiki asebenze wonke ndawonye.
We are all called upon to recognize that the results of the election in the end reflect the will of the people.
Kuyimanje amaqembu ezepolitiki amatasatasa ngey'ngxoxo yokuthi bazolibusa kanjani laseNingizimu Afrika. Abanye bathi i-ANC ne-DA kumele besebenze ndawonye kodwa lokhu kuzoyiqhakeza phakathi inhlangano ebusayo. NginguSamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli.
Umkhuseli woluntu unike amasebe amathathu karhulumente uxanduva lokuba alungise ukuhlala ukuze akwazi ukujongana kufanelekileyo nobundlobongela busekele kwisini. U-advocate Kholeka Gcaleka uthi isebe lezobulungisa elophuhliso loluntu nelamapolisa aneenkqubo ezingasebenzi kakuhle ezokulwa ubundlobongela busekele kwisini.
Tisha Gorke ominyaka ingamashumi amabini anesibhozo ubudala ubhubhele ezandleni zeqabane lakhe kwaye nomntwana wakhe ominyaka isixhenxe ubudala naye wabulawa ngutata wakhe. UKortye wayeze kule nkundla kwiintsuku ezine ngaphambili ezokufaka isicelo sokuthintela iqabane lakhe ukuba linxumane naye kodwa wadangala ngenxa yexesha elithathwayo ukufaka eso sicelo. UGcaleka ufuna isebe lezobulungisa liqhube uphando olunzulu ngale nkqubo.
It should include short and medium to long-term needs of the various courts, that within 210 calendar days of the date of the final report, in line with section 195(1)(b) of the Constitution, which states that efficient, economic and effective use of resources must be promoted, submit to the public protector a detailed project plan for the construction, renovation and procurement of all courts identified in the audit with clear dates, turnaround times.
Ebelezobulungisa lizamkele iziphumo zikaGcaleka.
I wanted to get an outsider to investigate, to basically somebody who, you know, so there couldn't be allegations that there was favoritism. So that was the reason for approaching the public protector. It then since grew into this broader investigation. So
usapho lakwaGurje nalo belukhona lisithi lifumanise ukuba kwenziwa umfanekiso kumabonakude ngelibali lentwazana yabo linganikanga imvume. Kusenjalo uGcaleka uthi baza kuqhuba olunye uphando ngezicelo zesondlo.
Kwiindaba ze-SABC, ndingubulelani Philip eKapa.
Kwezemidlalo iBafana Bafana libhekise kwelaseNigeria ngomso nalapho iza kuya kumdlalo okuzibekela indawo kwitumente yendebe ehlabani. Lo mdlalo uzakuba ngolwesihlanu umhla wesixhenxe kule nyanga.
Sakusasa iBafana Bafana itawulibhekisa esikhumulweni setindiza iOR Tambo International Airport eKempton Park njengobe ilibhekisa kulaseNigeria. Ibafana Bafana phela itawudlala kumdlalo wekuhlungela umcuselwano wenzebe emhlaba wanga 2026. Nelase Nigeria euyo ngalesihlanu leliqembu lesivekele itawuhamba ngendiza lekhethekile letawusuka khona eOR Tambo International ilibhekise kulase uyo lekulidolobha lase Nigeria lapho itawudlala khona. Kulinzelekeke ukuthi kusiphuke isinzi kulomdlalo njengoba lamavela amabili atimbangi ake asike kutfolana etulu nakumcuselwano lesibuya kuwo iAfrica Cup of Nations lapho iguce khona ke iBafana Bafana. Kungako kulinzelekeke ukuthi kuloku ifune kubuya nesikhuni sivutha emandini ngekusihlule iNigeria ekhaya kubo. Lo mdlalo ke utawube ngalesihlanu ebusuku ngembiko ukuthi iBafana Bafana ibuye ekhaya idlale neZimbabwe kuwo umdlalo wekuhlungela indzebe yemhlaba lotawube useBloemfontein lapho kulindzeleke khona ukuthi kugcwale balandzeli besiwelele. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti dinzaba te SABC eJozi.
Umbe ngomthe ucima umlilo ziphelile ezolihatyanto zakuthi eza ngomso zingolwimi lwelembe makube chusibele.